Ntambama asimbingelele nonke emakhaya egameni elihle lika Christu Jesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu mntaka baba, sibonga ukuphinda futhi sihlangane sisazohlanganyela futhi sabelani isinkwa sanamhlanje siphinde sikhuleke ndawonye. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siloku sisemthandazweni sithi Nkosi sikhumbule, remember us O Lord. Sisho futhi nalamazwi, applying the blood of Jesus. Uma kunento ebalulekile igazi lika Christu Jesu, ungakhohlwa. This is day number 6, siloku si apply the blood of Jesus. Namhlanje sibheke kakhulu. Let me share with you according to Revelation chapter 12 verse 11. Lithizwe lenkosi kusambulo, nabuqobo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Yebazalwane ntambama, izwi lenkosi lisikhuthaza ukuthi isitha siyanqotshwa ngegazi lewundlu, ngegazi likaKristu Jesu. Ayikho into esizonqoba ngayo, igazi kuphela. Yingakho nanamhlanje ntambama siyamemezela sithi igazi likaKristu Jesu malenze umsebenzi. Esibheke kakhulu namhlanje, malenze umsebenzi ezindleleni egameni likaKristu Jesu. We gonna apply the blood of Jesus all over in our roads, in our intercession. We gonna apply the blood of Jesus. Sithi uNkulunkulu makangenelele ezindleleni, makangenelele empambanweni zendlela ngegama likaKristu Jesu. We defeat all the altars of the devil. Sithuma kunama altar uSathana awakhile egangeni endleleni ngegazi likaKristu Jesu, mawaphelelwe ngamandla lawo ma altar. Linamandla igazi likaKristu Jesu, linamandla, liyakhulula, liyakwazi ukuthi bazalwane livule indlela la ingekho khona. Entambama ngiyafisa ukukhuleka nawe, sisazothandaza si-apply igazi likaKristu Jesu. Ngicela mntaka baba ulithumele ungesabi, ngithi mina distance doesn't matter. Limemeze igazi likaKristu Jesu, ngilimemeze empambanweni zendlela. Apply the blood of Jesus, speak the blood of Jesus. Uma kukuhle qala umemeze igazi likaKristu Jesu, even in your yard, ngisho ejardini la uhlala khona. Speak the blood of Jesus upon your roof. Khuluma igazi likaKristu Jesu. Lithizwe lenkosi, uma uNkulunkulu atshela uMoses uthi ngizothi nangithi ngiyafika ngathola nibheqa igazi ey'nsikeni zeminyango yenu, ngiyondlula ingilozi yokufa angeke inithinte. There will be no harm, there will be no affliction that will attack you. Entambama ngiyememezela ngithi akunangozi, akunakufa, akukho nokukodwa kukubi okuzothinta impilo yakho, okuzothinta ikhaya lakho ngegama nangegazi likaJesu. Be protected by the blood of Jesus and be covered by the blood of Jesus. Ngiyathandaza entambama baba egameni likaKristu Jesu. Siyakhuleka, sikhulekela igazi likaKristu Jesu, maligqwale ezindleleni ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Egameni eliphilayo likaKristu siyalimemeza igazi likaJesu. We apply it in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kuma highways siyakhansela imoya yama-accident, ayinamandla, ayinasabelo ngegama likaJesu Kristu ophilayo. We speak the blood, the blood, the blood of Jesus that never loses power. The blood of Jesus. Ngegama likaJesu akunangozi, akunamadimoni azodla igazi labantwana bakaNkulunkulu egameni likaKristu Jesu. Be protected, be saved in the name of Jesus. Be delivered in every evil spirit in the name of Jesus. Akukho ngozi, akukho madimoni azosahlela impilo yakho. We cover yourself with the blood of Jesus. Qala umemeze igazi likaJesu, ungakhohlwa mtaka baba ukuthi linamandla. Khuleka, ukhulekele nekhaya lakho. Busiseke ntambama ngegama likaKristu Jesu ophilayo. Amen.